불에만 피고 이 서로 속에 저 불에만 피고
알루피 왜야 꽈차 덮는 사사 어카네만 제벨레니 너 니만 제벨레 세녀 국간 데리레 엔게나 보니 지냐네 헬레스노 스칸다바 어쌈베이 산다 아마 칸다 마초차 꽈치 원아 아염 사바넬라 에와 탈리푼다 덤푼에 미니 에섬 쿠세 에섬 쿠가나
참바라네가 원파 소리와요 에와 참바라네가 원우 신다마나나 나웨스 겸베시 namhlekudabula ngakwangqangasa bafasi bakangqangasa lwelela esibayeni njengamathole kasamathole wona azawulalaphi ngoba udabuleka umlaba wabezalo ngukhwana wafika mnikesa inyanda imikhonto phathi mntakandaba ozubakwase
angasemahlweni inyandakati bona bahlalayo intule bande kodoka kwabheka uzulu imvukuza nevuse ebusuku yabona umame wasemandebeleni ubheja nodlabayise bhejana phuma esiqiwini kade bekuvalele ungalonde kagabela angeke zawayise yabona wasemkhulu igutswana abathi bazelula baphelele ngulini
eyakhilibafikwekhokha lomnyatheliso walikhokha iqabi lomlasinkabi kuye ngogawasi obezwa ngusilwane wafikwa ekhokha lomnyatheliso walikhokha iqabi lomlasinkabi wayoshola ngesikhala samahlathi amabili wakwisho kwandledlinsa uye ngumakayana obezwa ngumnqunqulu wafikwa ekhokha lomnyatheliso walikhokha iqabi lomlasinkabi halifunga isilasimabuna ngemifula ngiyabafo kalabafokaza
ngala makhosi wena wenkayishana enkulu kamenzi eyaphuza umlaza ngamepha langalisehlule madoda sesingamavikitha ngoba ludla amadoda ewana madodiyana ngosibo sekundani
kuyaphondiniusulwanebawena bakuya kufanela mlomo ongawodwa sukumkhulume uyayibona imlomo ingamnengi iyavunana lapha phakathi kwezwe uvunana amaduna phakithi kwezulu inkosi yensiza
umaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bawubise showe yabantu basavuma bawubise mpundlofu yabantu basavuma abangeli bakwazulu bawubise ngohlanya phethi mtakandaba yabantu yasula ebudodana njengene leyo sisi abuyangale
kunokumusa abantu ebamaphika usihlaba babheze abangemufa nabaphambili banyathela ubombo ebalwazamazama ebazamazama balikumbikisa ebazamazama balikunyawo isibhethana ebangesakithi baphanyane ekiumsanga lapho ngenamunga lapho ngenamtholo khona umahlamfana phimlendlinde baswa kumantshonga benodlule mana izimali emnyama ekabende bezingwe nabengonyama eqhutshwe emseleni benonogalaza bethayosiki ntango emkhoyantaba
kwathiyeamakhakona eyosale emsikani ebesikhukhula ebongesikandaba esikhukhula mame ebosibantshathile sabeke enkwasini phongezemifula sabeke enkwasini phongezothukela bethi gijimani ngandlela sonke nobela abangakezwa nobukela umaphitha phanotokotoko niyothi kosilena phayobizwa ithi phayobizwa ngamadela
abadinikamoebakatshana bathi kuyabeka undlondloni engabhula imaphiko abazonke indlondlo abakhula amaphiko abayazinyelise lasentlungwane bamgumbuluso amavakasedlodlweni nawasengukhana baleka akubhangazela ikhabe
eliminyanwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Esebikelana ilembele kamanye amalebe ngokhalipha unodumeshe ezingamenzi sishaka kasishayani umntakazadi ngakhona ushaka ngesaba sokuzishaka obushaka kwakwinkosi
kasemushoeezinye sabuka sejanini simu nangezimpondo kwezinayibhaxebili ebasinomampo sinozinqubu kwezinomalambule phabakasobhusa kwezinomkihla phabakasobhusa kwenosodubela phabakasobhusa amaswazodwa abasekhawula umfuku somhlolo abayihulifike ngaphakathi lodwebu kwanomakhulima akhanda
sizilukulila obizwa ngidunjwa basoyengweni ezomanceneza engwakwakhali adande ngankalo wabuya ngankalo yawudabula amathandeni abantu abalotoye abafa begodola babe kumacungwana
asemvunyeleni ikhonyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa as on my pita, Ogutella, as Hotel, washing Coma Sopalana, as on Belebele, Tamuan Moya, Usmamba Sepura, there was in Pubasi, Tisha Shanga, some Shumu, Tisha Shanga,
Bona Wanjo! Bona Wanjo!